Kia ora tātou, I roto te manaaki tangata tātou ariki, matua, tama, wairua, tapu, e whakahonoretia, ngāni ara pono, me te māngai o ngā ariki, he kai āwhina, he kai tautoko mai, ai e nei, āke nei, ai. Day 29, ka pai. So, if you've seen the last three videos from the last 3 days, we've looked at the first three points of the whetū marama, which is the blue point, the white point, the red point, matua, tama, wairua, tapu. And this is what makes up the tukutoru tapu. So we give glory and praise to the tukutoru tapu, the matua, the tama, and the wairua tapu. The fourth point is the purple point. The purple point represents ngā anahera pono. Now what's different from ngā anahera pono to the matua, the tama, and the wairua tapu is we do not glorify ngā anahera pono. We give honour and acknowledgement to the role that they play as messengers between heaven and earth, and also kaitiaki for us, the servants of Ikoa. So, very important understanding the difference that glory, praise goes to the tokotoru tapu, me whakahonoretia ngā anahera pono. Kia ora tātou.